Ni byiza. Mu bihugu bimwe byo muri Afrika abantu baca kwa muganga gusa iyo bagwaye. Ino muri Australia ntibimeze kimwe. Urajya kwa muganga kugira agufashe kwikingira indwara. Iyo ugiye kuraba muganga barashobora kukugirira ibipimo
nko
kuraba ko umutima utera canke kukukirikirana ibiro. Muri ico gihe iyo bahariho indwara baragerageza bakayivura. Wabyumvise?
Igome murakoze.